Kamba 90.1 Prefabe FM chi titi chine chodha wa filizisa.
We'll be right back. beautiful music came through by DJ Ganyani featuring the family and also my Ray Ken. It's titled Life right on FreeFM 90.1, the station that is made for satisfaction. I'm with you from now, 8 o'clock until 9 o'clock. My name is Andani Swatsidogi. I'll be hanging out with you Black Friday on the 24th of November 2017. And you can feel the atmosphere is a bit noisy outside. Everyone is celebrating. You know, everything was cheap. Welcome with the beautiful jam by DJ or Distraction Boys. Shout out the group, you know, featuring Bexwood and also Mapincha. So you can interact with me right here on studio. And the number to call is 071-427-0340. And luckily, if you're using 3 minutes on Vodacom, they do apply. On WhatsApp is 071-709-840. Let me give you more music. I'll be introducing the guest for this evening. The guys from Together Production, they'll be joining me right here on studio. Let me give you DJ Tina together with Tipsy Umalu. Minutes after the hour 8 right here on FreeFM FM 90.1, the session that is made for special. That was DJ Dira featuring Chipsy and George Vati Malume. It's Fun Friday, but this one is called Black Friday on the 24th, of November 2017. Like I promised, that I'm gonna be with people right here in studio, the guys from Chigero Production. But now I don't want to be a food to put up a family. I'm not surprised to be a mom with my game.
Matekwana, everybody would have a tangle into a chair of one on the prefab FM and Susan Tessa. The Corona teacher is never one of the follow up country as the one of the prefab FM.
Yeah, yeah, isn't it Jamba? Actually, I should show you more for that. Some of the shower and the Kuza if you don't see the film much at all. Even one now, a lot of what is going on. A Baba Chikonipa, Aria and Baba to my gang and as you know. Uri such a girl production in a combo or on a mixtape when I be another now, which must be in Gava, and as not the one now, was you know, Cabaway, Castella music, everyone of his assorted sunny.
Yeah, Rene mixtape or Adana, what to manage that I prefer BFM or GP state of mind mixtape. As you know, Roshumaka level two, you know, the mixtape. It's got the promo that is the name of the Nezava now, Kaula or from Marasno, Rukuya Gazima. I can't defend that you have a state of mind, Marayovi attempts two cause about Fab or trauma.
National Kisla, evidence here for me, Navetze, Kobaka or Amaro, Kandra Pana de Rongazo Kumaboni, Arabash for the Rukuman number 4 and 0714270340, Valava WhatsApp, which never watches, you know, Ma 2000 over 94 Gonya, we went to Texas. Gidimela kwa WhatsApp na 0717-099-840. Siya tala shwa kwenye Facebook, it's PRAFABFM 90.1. Nito mbuza wa Black Friday wo, ndi amba fenda ya utotoma una molo. Wanufitawa ni molo. Nogo na jifiye. Do mbuza wa mabana wa shu. Nendo diya wo, do diwa na zifo namba wo, dukwamba, zabashumi sani maa. Wani kwa mbuza wa, wani wa shikandilari gay, wana jifiye. Ma gang, richi amba wa kasi ya la performance, wa zinyo trofi kamsi, unazi gigi. And a guy, where will you want to perform my production, Sunny?
As you know, Robert would perform a never woman on a local. Roses that will follow Gabu, Fiki, Wongovera, Tambo, and never will have a shanty man of Mitan. Marosomanga is one. And the only the Baruko of Chet, I'm not sure your trauma in any way of Rangania, Peri Amazonga, who never much head.
Peri Amazonga, do you love the chair? They will know. Or the rest of the Pazemes, which is not the bulletproof, as right and done. And you're the Munane, one and a gay pass of your design of Kelly Kumalo, and I won you near the gay. Dioneone, our Navaco Sumber Servado about. Made the kill and dear for without faith, the Rokoka or Amaro, the Canada Panda and the ones of Kumadova Quash, about Shifanaka background lavore. I just know the Matombo. Abacho kutsiwa lake kongulwa vadi vana vandira ndichikongulwa dipera navo muchindi chichibira ndi assets ati richi zviamba vafati vamuchete vo doleri icho zviamba chengende jail life ari ndi cornerstone ava riende tombo linga site chitu fedzi ndi ambari ne engineer akuru ne roda ra di jail ya tombo rati kamucheto yawa yothe ni ajiriko mari ya prefab fm icho vei madina chigero ape vana vana una ndi ndi track ya fara ko ra mixeti I don't know if mama. And then you voice and along a manda. And you ponga or you in Buffalo Street, mama. All the money do I cover them cable. Who don't go in by the medical with a mian? No, with the Hoiti and Minuri President could then have been borrowed or allow all one by Mamma Shabu.
Zozo Bakori, Mona Mumma and Adiwana at Chirakisha, where Wotoma, Asana Kamia, or Abo Nation would be Jamburi. Now, Baba, as you are Baba Funi, you can honor Funu Rubanes Akabo Marai. Remember from Rory Kunner Street, Chipping, a terrible great Wimbo, Rory Wamma, and the other officers in Arnakonanga, the rest of the Sotis Movita, the school owner of our nation. Arago Siboni at Colonel Dutching of a Wim. No one is more than this.
Maybe you will talk on the man. There is one. Una bana banji vane baba kusumbetsa vakolira nani faka social media zvonga Facebook una kama funga ni pa TV ni vakusumbetsa ro muchiro avongoriluwa usina mbebe sine fedzi vana vachigera vodana mwedenga vanoti mama ndo ditamba mari zvo zvino kuti atombere kwachanga ngei ndi varwenga mamwe madenga ne baba vapetondo ngavo migeroni baba vapetondo ngavo mubhanga he vazvipora fetu vachipeta zvino richikuyanga ngei rikandira panda navana vachigera production vatorudza zvinjo rione kasi ya muzika rera vere zvoto titsaniya Vasoga ya kule, watu ya kule penzi nduto takula ngila si penzi wa shala madhi Arariwa wa madhi, vajuni wa zwa la madhi ya wanje Adi ya mbori, avadi shala hojil
Johannesburg 90.1 Prefab FM The station that is made for satisfaction.
Hey, testing mic. I'm a party, 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 I'm a party.
And that was Dr. Malinga together with Josta. Hey, Angilalanga is on. A woman, can you put away Evan? Uba Kwamagora, only one of you, a lake, a mountain man. Angilalanga was all. There was a more of a tugora. Who's Rora Matan? I'm there, Dr. Malinga. I remember talking about Facebook with the likes of Umuano Cha. Banabori in the world is any Benson, Nabono Wutem Tetram and the Quindona Rine, Nakatako Dia, the Nika Facebook set that Lashpato, PRF, BFM 90.1, and Panaka WhatsApp 0770-9840. Bashtodori Zera Pazi, Liamboreva, Namitia Mara, Evora Compose it and God. Now, if I see, I don't know if you've won much or either way, no Bebamim, Israel Rala, Canada Expire, 0714270340, and Shadows on Avana Gero Afa, Avalon the Tregon of your mama, Marona Limon of one of them. Ula mwana wa venda ni wa gaisha uzi uzi mama.
Ula mwana wa venda. Tuba pipido ula mwana wa venda. Ula mwana wa venda ni mwana mwana wa rari studio rostu rafasi saba imbi. Rinaro dira acha mwachi hako diwa. Muna ula mwana mama. Ariko te udo mwamba nga zina mara. Ariko ima rimbo ruko fanyi sangaye. Wane zo rimbo nga rimbo rwa wane. Hapa rimbo rwa wudi.
Gamanda, no, chachacha yote. La mixtape ya. Una zitarke zine zivasiko kwa shanga man. Mara zino, arito jenapa kasi ya la mzika wa nabashu. Vei wei ni kutoto diwona nosika gai kasi ya la mzika. Naone, noshu manama dendele onongavu nye kamuzika wa rap. kamusi na vamwe vhathu vhane ndi vhadivhale ya vhane vhono vhani nta vhane ndi nga to dzitama u to ḓi vhona ḽiṅwe ḓuvha ni khou bva kha dzibungu dzo imaho nga uri ni navho zwi khou sumbedzisa uri zwithu zwavho zwi khou tshimbila. Ndi amba uri na dzi TV ni ni a swika nda ndi khou lavhelesa muṅwe muthanga no pfhi Malachi Paledi, ndi muimbi wa jazz u bva nga hafha Bulobedu o vha kha SABC 3 kha iṅwe show yo no pfhi Sunrise, vha khou phusha iṅwe programu heiḽa ya 16 days of activism yolwa na u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Ndi khou amba ndi zwithu zwine na vhe ni nga zwi swikelela, fhedzi ndi khou ḓo tou ḓivha uri vhe kha sia ḽa muzika ni khou ḓo ḓi wana no swika gai nahone no shuma na vhathu vho no nga vhoni.
Kha sia ḽa muzika ndi nga tori kha zwine ra khou ita zwino ndi zwithu zwine ri khou ri ro zwi thoma zwino.
Avha mbele nṱha.
Ndi zwithu zwine ri khou ri ro zwi thoma zwino. Zwi ḓo ḓisela zwi khou pfhiwa zwo sia muthini. Nga nḓila yeyo kha vhathu vhane ra nga tori ri nga tama u vha shuma navho kha sia ḽa muzika kha ḽa Venḓa ndi nga amba vhathu vha no nga vho Bamba, ndi nga amba vhathu vha no nga vho Makhadzi, vhathu vha no nga Madiva na Colbert Mukwevho.
Zwino hafho ri khou amba ndi vho dokotela zwino. Ya, ndi vhaṅwe vha vhanna vhane ri khou zwi zama na hafha kha Prefab FM uri ri tea zwo dzula fhasi ri ṅwale ḽiṅwalo ḽine ra nga ḽuisa hanefha kha management ya vha university uri houḽa munna kha unariwe a fhiwe vhudokotela ha muzika u fana na vhanna vhanga vho Thomas Chauke, ngori mushumo wawe ndi vho ulunga maanḓa. Hu na iṅwe track ine vhathu vhanzhi ni nga vha ni sa tou zwi ḓivha zwavhuḓi, hu na iḽa track ine ipfhi soon and very soon hu vha una Brenda Fassie heiḽa voice ya houḽa munna ane vha khou imba hafhaḽa kha music video hu bva Chico Twala heiḽi yeipfhi ḽo no imba arali vha tshi ḓivha Colbert Mukwevho, ndi Colbert o imba luimbo lui. Ri tshi amba nga dzi live performance dza Lucky Dube festival ya itea FNB Stadium nga 1991 live on stage Colbert o vha tshi khou perform. Ndi khou amba uri ndi vhana vhane kha sia ḽa muzika ndi kale vha tshi khou pusha nga maanḓa na talenti ihone, katara yone a ri tshi amba i dzule yo kungeliwa. Kandela phanḓa kandela vhanga dze vhukuma ndi vhone vhune ndi zwa zwandavhede muthu 26 minutes after the hour 8 right here on Prefab FM coming to you live from the University of Venda right here G27 Riverside. Matina vhanna vhashu ri tshi amba kha sia ḽa muzika wa vheiwe, vhathu vha tshi ṱoḓa u tou pfha muzika wa vheiwe nga nnḓa na u tou thetshelesa Prefab FM vha u wana hani?
Zwa zwino hafhanoni zwine ra nga vha sia na zwine vha nga to tevhela zwone, ndo to ya kha Facebook hafhaḽani vho fara dzi data bundles dzavho vha secha page ya Tshigero Entertainment.
Vho zwipa vho fara dzi data bundles dzavho
na vha secha page ya Tshigero Entertainment 2017 yo fara nyimbo dzine a vhathu dzi pfha hedzinoni dza kha State of Mind ndi nyimbo dzine ri a tama uri vha dzi pfhe ende dzi dzule dzi hone ndeveni dzavho. Mara hedzi dzine ra khou amba ngadzo nṋe ndi soko vhona ungari dzi nga vha bvisa ḓora ḽine ra dzula ḽi hone ḓuvha na ḓuvha sianda muzika wa Vendrive.
Zwino vhanna mashu ndi ya phanesa muthu wa radio muhashi na ramafhungo ane u a tevhelela zwithu badi zwo ḓani uri vhewe ni to ḓiwana no ṱangana nga u tou rali na ndo vha vhanzhi na fhedzisela ni khou ṱuwa na dzina ḽo tou pfhi Tshigero. Ndi a zwivha zwo Tshigero ndi tshine Tshigera nga maanḓa mara tshi a gomana ndi to sa ḓivha uri etshi tsha vheiwe ndi tshiḽa tsha mutshini tshine tshi soko fhira tshi tshi khatha tshiṅwe na tshiṅwe.
Rine ku ṱanganelo kwa tshi khou ya nga u fhambana badi ro vhetshela fhethu thihi. Tsho ri ṱanganya hoyi ro thoma u rekhoda kha studio tshithihi roṱhe ri tshi thoma u ita zwo imba ro ḓi wana ri khou rekhoda fhethu thihi. Nga 2013 ra dovha ra ḓi wana ri khou dzhena fhano yunivesithi ya Venḓa ri roṱhe. Ndi zwone zwithu zwine zwo ita uri ri kone u ḓi wana ri fhethu thihi. Tsha nga vhe tshi Tshigero a si Tshigero hetshi tshine vhathu vha mbulori ndi tshone tsho gera mabambiri no gera mahatsi. Ndi Tshigero tsha maipfi.
Ndiya fumbili mano ri khou tshi vha kana tshi bva kha ora ya mano vho zwi pfha fhesi Tshigero tsha mahatsi. Ndi amba uri mahatsi mara kho ambiwa loan none vha nayo vho itava i green i tshi khou sheledziwa vha si na vha ri tsha ḓivha nga hafha kha ndi vhona zwino pindi WhatsApp huna mulaedza wo dzhena ubva kha Fox Mafukate ari Black Friday was great, I managed to buy myself a new Ford Fiesta at an affordable price from Jiggies. Hey zwi amba zwori na dzigoloi dzovha dzotsa kana avha vha tou vha vha special nthi zwino huna dzi customer khulwane dzine dzi a soko to fhiwa na manamela khoyu all the way from Polokwane ari Black Friday is actually a sad history whereby black were sold as slave and prostitute. That's true. I'll give you a full detailed story about where the story of Black Friday started and you will understand what asisi zwavhuḓi. Now vha tshi pomona mikosi ya vhathu vhane vha khou vhidzela hafha nnḓa ndi vhathu vhane vha ri vho toḓa
vakota moto papo une prefer bfm yave kuhasha vane vodana dzikula bhege dzavo na zvinhuwa zvavo ndiyambori vopapamisa na mama vakonokisa vari ritodzura nepanda studio ravari kutonipa nikuhasha ritsini naveivi apa ritomerirenga ngei rivape music richiuyai ndivatarutshedzo ri Black Friday ndemini naone hawo chikuitea mini happy k anavusina nokwazi afi inde if unonga mumwe mwana onofiri filo etrek onobanga ngei amatala decide dza pulukwani ndi yawa zakuri mukhodzi uitswe
What's up my people, this is your boy Heavy K man, aka the Trumbles. This is my new song man featuring my girl Lucy and Mugwazo. It's called Inde. It's dropping very soon. Hope you guys will love it. That's what's up. Trumbles music.
Let's
Tiramba 90.1 Prefab FM chi titi chine chodha wa filizisa.
Before the hour 9 right here on Prefab FM. That was Mikasa and Nana. What a gem. Heavy K featuring Buse and Nokwazi Inde. And the one that Dinga la mwengu wanano firi filo ubanga gea matala olifuna kama anda nuchero zana wada wachigero production anipa studio waka ntaro chedzo sienna mzika nene jofi u artist kana umuimbi ndisho jine ashukuto liruwa kama anda ardu jie mbaba na vashu anditi pio njimele toko ndao zine nani kutitangana na tu anipa kasi ya la mzika musi ni kutisi ama huita shujo record kana shujo visa zitrack
Suzunezo ngatori zosuko ya leo zosuko lukonda nga manda ndi ngambra msiri chiko lukotawa mezi suzo mzika na wune wa samuashi vazu diva muimbi anga ita ui imbo zosu ima mara kusibe nane a techele zo lori zambari zunga kono JHP nga tirapo usuko ya leo vachikono pese sa zine waba uko imba na uri iwe rupi umle zono wako ufugisa baka ui imbo Zino, zino skole melanga manda, ngulu arari uko imba, uti oba uchiko dhido zono uko imba la mini, honu nrupi omre zono wakotoro ui ise kam techerezi.
Hai, wanga wako jipana mafoti ya chinga kokoko nyiwa, anga wako vure ya, watu abato temba jo vudhure, una radio ya online stream ya nefa campus ini, baso koto da, bachi da bachi tolila bachi uuma, tijino pungo iba iku dhia nefa campus, uruna bangwe banawa nefa kuita, zonofi radio, zonofi online stream, and the blood from the internet iba chikofara shango lote nga lupara zvema zvori kuone kuti dziwana machare vachikoshuma ka mashango fana na Japan vo Korea na ngeivo Mexico vakono rwana ka Facebook vatori PREFAB FM kana vatu yane pana ka YouTube vari Prefab FM SA 90.1 vari wana naka Twitter rione ndi ambo naka Google ne yavo all of people dzisanti mona chimwe vatu wari Prefab FM fits vari wana zvino ndi zvitu zvine notangana nazvo kasi ya la muzika fedzi anasela tetaura na rikandela pano
ari motendo ri zvive zvone zvizvo zvine zvari nyamisa ngori ari une chino una chito chino wakuchiita kana una chito chino wachifara kapchiro ngondi uri hechila chito arali changa chikonyogo ya panda udamire ngo minji ine yave ko khakisa zvombori kuti uri ube ukhandwa yo uwane zvizvo zvose zvine zvako khakisa uri ukono sikerera kauna wa kunyegwela one kana upeleza mloro wawo
Hai, ni maipi akwamo hukuma naone ndiko hapa rina vatu hapa kasi ya dharada chipato kana Facebook rina Pretty AC nene ari ndina veiwe Burisani Benson ari aiwa ndavazvo ndiko dzipinda nga manda Fun Friday none Black Friday zvova zvikoshuma nga manda nene Tabza ari ya muzika hoyo ndi muzika wa kuti nga manda matina if you are listening You can hear that there's a bit of noise that is coming outside our studio. It's because we don't have a soundproof. So we edge to someone who can fund us. A potential sponsor, if you've got money, guys, come on board so that we can have a proper soundproof and then we can able to get that noise that is happening outside. Marachipinga kitla, and even at your phone, Belita Epezi, Rich Koliva, Kavara, Yavutai, and G27 Riverside, Kandela Panagoto Rally, Niniola, Mara John.
Oh, ni kendo yo me, oh lo ma Light. Light. Medium point.
Medium point.
Proper fries.
I am
MSK. MSK.
MSK.
Mr. Lou.
Mr. Lou.
I just buy this only part of the fit. Unless you tell him, little man. Fucking like channels about to do about the sister Robert and do about the quartile, man. I forgot this sweet match. Watch.
Zino ya lima tombo, lima dinga, anieva kusinta, kata vanga za ukuma, lima dinga vo debeni, hageni professor, featuring Mjushes, and teme, ifi no benga. Apo vio chubashi, pori, ndi zichele, ndi ambore na shkothi kothi na stenga, zino wana ngei ka deben, financed. Ndi zimo jitu jini, aunga jia baba na washuri, kasi ya la mzigo, unonga zikuwa ito, zononga zia dansi wanyana. Apo laba na vangei vo debeni, vaita chujimanga za vada. Ni mwelovu yanga ini mwone li maratona, ndini ni olo ndingwa mzanya na wala ngani geka la Nigeria ndingwa lalitraka lalifuna nga manda ngangwa mtangono fi ndi long term ndi mungano wanga nga manda every time rishitanga na richiamba uri muna lalitraka la Maradona liyarwa bichetu zona vanda wa shigeru wane papino chekela ndia ndi mingane nilo abichu vengano shonchaita chita disa ndi mingane ndia fumiti meneti ndia fumiti pezi rukuri wakawa rata ya nefa G27 Riverside Black Friday wata ngana na jutia wone naone baba nanyi haitu ya mini ndikoro kutisaa watira naone bachi bafa ngoro kwa kutitere sa prefe bachi bafa waya gai ndia mbaba lava neva bafa ya petu imu nga uri nena msi ndi doa na petu nga umi geroni ndi doshika umu bafa koroni ndi do pele na none ndia mburi rabo na nai ndo dijia tunaye pe arazo dorado bana basho ndi ambori cho swike chila chinga chine ri atwedzisa ila nyambudzano yavo rine ndi afiyo mai pene na ngatwa taisa ni chikubudza vhathu vane vho ri support akasela musika ubva richitoma uska na muzisa chigero production
ndi uri vasongo vha ari nga va ri chenda u ri support nga one vha nga kona nga kha vhese moraro phanda na ne ri nga sinya me kha ndile ine ra vha khayo ri ḓo ḓi sa phanda no ri arali na muṅwe muthu a konda ne vha tshi khou mona vha musedza vha vhona uri hoyu muthu u khou ita zwiṅwe zwithu zwine zwi khou ṱoḓa uri a to ṱuṱuwedziwa a kuwe zwine a nga fuwa zwone vha songo zwi nyadza a vha support a ri supportane sa vhathu vhatswu sa vhavenḓa a wana zwine zwithu zwine zwa khou ḓo shandukisa zwine ra vha nazwo a ri to supportane ane ri rali sa vhaimbi ro nda support ya vhivha sa vhathetshelisi uri sa vhuku
Ya, basi, ndembo ure, una watu vanji vane, wate chanesani kudia korasi na nishiri, hey mama, vambore, ula muna ulewe korasi ya mdinga manda, mara, abo watu viwe, ni wajia nga nilu tutaniyo, ndupi yomura yazeone, ni kutama odo wavuzo, ule watu vashu, usi viwe, ni ari watu, nishu fiyo shu, usi jene kutama wachizu diva, ase, jisa dhwana na mwese, wali chazi mwezi, plani, that's Black Friday, wazula pasi, wali chazi shu, jote,